sega sa di phone any bullshit. But since funa ukuxeba dilotyoliwe, back off. Ulotyolwe ngubani atyana lo lobo lisankankamla zona ncane. Nguhasbi. Uthethe uba uyazi uba umntu odlakazisa ngaye for ububhanqi uSipho. Utsho ubhebhi wamadoda phakiphaki. Utsho phakathi uyisajiki khona. Bendithi yewena hlukana nendoda yamani bobutyala umkani besike sahlangana nasithethe yewena nomnqane dila uthandana naye nje ibike yabuzwa ndimene noba uphethe nje ukuphapha kotshiswa amazini ubona abantu abaphaphayo nasifuka sekhwebula njem izikuluba zigcwele imilini ifithi tsho nobuso ndawuthini kalo mntu asekangabi ifithi ubuso ngoba kaloku uSipho judeza behepi futhi wayezikulubeza ndijiswa uSipho different styles on the bed andazi ke kuwe wena ufithi ufithi tsho nesibindi ufithi physically andabuthixo noba wowuye kwakha na weleqe kwiconference ethile na obuso uthiwana wakho right ngoba mna khandi kubuza nje yepapa ndine-proudness kaloku uba ndiyadlakazwa kuSipho kutheni ngoti zawulinda wena ubundibusa anda kaloku mntasekhaya unayazi loo nto ngoba kaloku ze kungekho if I die I die sihlabana private kaloo mntasekhaya so uSipho yintoni uyi-adjacent mna ndiyintoni ndiyi-hypotenuse ibhed yintoni i-opposite mntasekhaya omunye phezu komunye sifulele ningasaleliga hello hello wena ndakubona wahlakazwa emva kweya tavern sasiye kuyo nge-8 ka-April manje yebana it's over April fool
oh shit
now it's over Mr. April bendlala oh ndiyahleka ne sweetie April fool ne ubuhlela ungayiyo ne-grand performer kesana uphethe ucika isatya besingathi igxaxa mhlawumbi andingathenga umkhosanduku oh ufuna uyezibe ngulathi then udlavuze nangalo uden pole afutheke ungafuna ukudladlathekisena sorry sorry yeni hayi masibe sisigubhu samatyeta mntase kaphinde undifowunele kanjani singabaxelela uba sina i-YouTube account sothani bezosubscribela sitsho basibukele phaya kwi-content ende come on man bayayazi mos baba usesha jobe comment 150 kuyoutube ngoba thata ezifo wena utsho ke sisube sezimphambweni umqala osesifubeni andingene yakho hello yepapa uyaphila ubundisile wan buzwan right uyadlisaka nawena umbunje uzophinda ubuza kwakumfuthi ufuna ntoni awuserudi nonkhobo otyindini idliwe i-chiefs ingathi ingcono kweyo chiefs eyo kunawena udliwa amatshangana unonqane ndini uyeva utsho ngubhobhotyana osifuba hebusalawo matshangana awo exubelwe nosipho andinika amalawundi amaningi embhedi kophuke lo mntu uthetha ngayo ukugramza mna xa ndisesikhathini esenzela ukuba ngokurhala kwabane kwanotshobitshobowa wakhe uyeva yewethu uyadlalwa wena hlukana nendoda yam nonqane ndini sifuba sekhwebula bhobhotyane womqala esayi chik ndikhathele le nto yakho hlukana ne-boyfriend yam
english please
I say
ndiyazile uba uyazi kwa i-english kodwa uzondixela ngoo-boyfriend yiyeke i-english awuyazi
entombi ngoba ndingangasazi esosingesi ekusalayo mna ndinamadusi waflet wena unoo-two bobho andanoba wawunempuza na ewethu ungandiphapheli uyandibalisela kaloku uSipho xa efike apha uthi ubhekana nesinkrakramla sento
bendithi mandikhumbuze kaloku uba iveki yeyam ngoku yokuhlala noSipho bendithi ndikhumbuze uba wena kaloku uzolala wedwa
bendingekayibuzi isithandwa sam nento undixelela yona ngoku
bendingalindelanga uyibuze kaloku sisi ngoba ndiyaunderstand uba uyagodola ngoku kanti ke mandisebushushwini natya ngowekhumbulo ekhulu liandi
usisophaphayo utsho ngemilenze engalingani yononqane ndini ubusazi ukuba ke le ndoda yakho xa iphuma emsebenzini kwigame yakho qho izoqala pha kum izochola umtshafasi
Phindu delele futhi
uphambene na wena uthini?
Delela sithandwa ubeke uzafumana ntoni delela.
Hey, yawena sifuba ndini. Ucinga fanele ndiyakoyika mhlawu? Ewethu nakubhukuza.
Oh, uthembi.
Sihlukene noSipho uyavuya ke ngoku?
Oh, serious ndiyavuya.
Ungumthakathi kakade uyazi basehlukaniswe intoni?
Andazi tu wethu.
Iyafuna ukwazi?
Funa.
Mamela ke sithanda sweet. Sehlukene noSipho kuba sifuna ukunyisa wena ne. Sifuna ukuqalela into zethu bentsha enzele wena ugowe unye yeva.
Phindu delele futhi
uphambene na wena uthini?
Delela sithandwa ubeke uzafumana ntoni ngithelela
hey yawena sifuba ndini kuthi ngafanele manje yakho yika mhlawu ewethu nakubhukuza
awu Thembi.